Kia ora. E kore e taka te parapara a ona tūpuna, tūkua iho ki āia. Kia hora te marino, kia whakapapa pounamu te mawana. Hei e huarahi mā tātou I te rangi nei. Aroha atu, aroha mai, tātou e tātou katoa, haumi e, hui e, tā eki e. Tēnā koutou katoa, ko pirongia te maunga, ko waipā te awa, ko mātātua te waka, ko Ngāti Pūkeko te iwi, ko Joyce toku whānau, ko Dennis toku pāpa, ko Mary toku māma, ko Luke toku tāma, ko Briar toku tāmahini. Nō te ao mutu ahau. He huri ahau nā kenge pō tātau, te whirowhiro o Ngāti Mahuta, me he nipo o Ngāti Pūkeko. Ko Aaron toku ingoa. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia ora koutou, ko iri hapete te pai a tēnei. E moi hio tia, aroa tia, ana ko pete. Ko ia tētahi o oku tipona kuia. I whānau mai ia, I te tau ko tahi mano waru rau rua tākau. Ko Ngāti Pūkeko tōna iwi. Nō poroporo ia. I tupu aki ia ki te reinga kuiti o awhitu I ngā wai o manakau. Ko heni pau tōna māma, he puhi no Ngāti Pūkeko, ara tētahi hapū o Ngāti Awanui Arangi. Ko te whero tōna pāpa no Ngāti Mahuta. He rangatira mana nui, he kingi Māori tuatahi. Ko kihi tōna kaurawa, he rangatira o Ngāti Pūkeko. Ko John Horton Mackay tōna tānei. No kotirana ia, I mārena rawa I te tau kotahi mano warurau toru tukau mā whitu, tukau mā rua a rawa tamariki, tukau mā rimana tamariki katoa a peti. He wāhine manawa roa a iri hapiti, I tipu aki ia I te wā o ngā pākanga pū, He wāhine whakaro nui e moia tētahi Pākehā. I whakahaere ia I tētahi toa whānui I Pututaka. He wāhine mōhio a pete. I whiriwhiri ia e ia he whenua raupatu ki Taupiri mai I te karauna. He wāhine kaha a tinana, he wāhine e whakakake ia I te wā e I noho ia mō tōna whakaahua. He kaite aki tōa ia, he whai a pete. He wāhine moe Pākehā I ngā tau, ko tahi mano warurau whātakau me ko tahi mano warurau rimatakau. E riro e ia ngā whenua raupatu I te whakamutanga o ngā tau, ko tahi mano warurau o no tokau. Nō reira, e mihi ana a hau ki a pete, mō tōna kāka manahau, mō ona whakaro nui, me tōna moihotanga. Nō reira, tēnā koutou.